Oh. Ibisingizo by'ibizahora ubudahwema. Oh, butegetsi wawe. Emera upfukame imbere ye. Nuko rero abakungu bo muri rubanda bazakugana bitwaje amaturo ngo bagushake ubutoni.
We were Urubugingo. Abami b'isi yose. nzagusingiza
kuko wumvise amasezerano wivugiye. Oh,
azahora arinda atsimbura.